tubashimire ko mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe gute nshuti bakunzi bacu, ikaze makuru yo kuri no mugoroba mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na Diane Ninahazwe muri studio ya gatanu. Ubushikiranganje bujejwe impunzi mu Rwanda bwagiriza abavyeyi bo mu ikambi ya Mahama gukoresha abana bari munsi y'imyaka 16 ibikogwa bibaruhisha.
Nigate yatubara meza bizutarabona abana bagaruye kure ngo bagiye gushaka zibatayishuri. Bana n'abavyeyi nagira ngo budufashe turwanye ibyo bintu abana bagume mu ishuri bige barangize.
Uyu ni Vuganeza André aserukira ubushikiranganje bujejwe impunzi mu gihugu cy'u Rwanda. ONU igabisha ko atagikozwe intambara za M23 zishobora kuvyara matati mu karere kose ka Afrika y'ubuseruko. Umunyagihugu wa Uganda akekwa ko ivyaha bifitanye isano n'iterabwoba yagirijwe gushigikira umutwe w'abagwanyi ba leta ya Kiisilamu. Abategetsi b'ibihugu biri mu ishyirahamwe ryo gufashanya mu bya gisirikare OTAN bari ngaha Washington DC mu nama. Ikibahangayikishije ni ukumenya niba President Joe Biden yabakiriye agifise inguvu zo gutwara isi. Ido ni doyano makuru yose duce ku masonga ni mu kanya. Musangwe ikaze kandi mwakoze gucagura ijwi rya Amerika mu yandi maradiyo yose. Nongere ndabahikaze nshuti bakunzi baca makuru yacu. Reka tuyahere mu vy'intambara ya Hamas na Israel. Israel yagavye ibitero mu gisagara ca Gaza. Ni mu gihe Hamas yagabishije ko ivyo bitero bishobora guca bidindiza ibiganiro biri hagati y'izo mpande zibiri zimaze igihe zihanganye. Oriane itanga ishaka.
Uyu munsi Israel yatangaje ko abasirikare bayo bariko baragwanira mu gace ka Shejaya kandi ko bishe abagwanyi benshi. Kuri uno munsi wa kabiri ibiro vya ONU bijejwe agateka ka muntu navyo vyavuze ko bifise amakenga kuri ivyo bitero vya Israel hamwe no ku ngingo zashikirijwe na Israel zisaba abanyagihugu kuva muri ako karere. ONU yavuze kandi ko itangazo ryasohotse ku munsi w'Imana ryasaba abantu guhungira mu burengero bw'igisagara ca Gaza kubera yuko ariho hari hariyo umutekano. Yamara ako gace nyene niko ibitero vy'abasirikare ba Israel EDF vyongerejwemwo. Itangazo ry'ibiro vya ONU ryagize riti ibiro vya ONU bijejwe gateka ka muntu bimaze kugabisha inshuro zitari nke yuko amategeko yatanzwe n'igisirikare ca Israel ajanye n'uturere abantu bakwiye guhungiramwo adatomoye neza. Akenshi asaba abantu kwimukira mu duce igisirikare ca EDF kiriko kirakoreramwo ibitero. Turasavye Israel dushimitse gukora ibishobotse vyose kugira ikingira ubuzima bw'abasivile muri Gaza. Abashinzwe ibiganiro vy'umwumvikano mu gihugu ca Misiri bariko barakora batiziganya kugira haboneke amasezerano yo guhagarika intambara muri Gaza. Ejo ku munsi wa mbere ibiro vy'umukuru w'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika White House vyavuze ko abategetsi ba Amerika bari muri Misiri mu biganiro bifise intumbero yo guhagarika ingwano hagati ya Israel na Hamas.
Oriane hagataho ONU nayo yatangaje ko igiye gutohoza ku maraporo avuga ko binogo rusangi vyahambwemwo abantu ikivunga ku mupaka wa Libya na Tunisia.
Umutegetsi wa ONU mu biro bijejwe gateka ka muntu yabivuze kuri uno munsi wa kabiri. Ni nyuma yaho bari baherutse kubura ibiziga vy'abandi bimukira 65 mu kindi kibanza mu ntango z'uyu mwaka. Mwijambo yashikirije Volker Turk yiyamirije ubwicanyi bukoregwa abimukira n'impunzi muri Libya. Ni mu gihe abo bantu baba bafashe ingendo zishobora kubamwo impanuka baca mu bugaragwa bwa Sahara mu bumanuko bushira uburengero bw'uruzi Mediterane. Itororokanizo ry'amakuru ry'Abongereza Reuters ryatangaje ko uwo mutegetsi yavuze kandi ko inzego za leta ya Libya hamwe n'imigwi itari ya leta yose yakoze ayo mabi kubimukira harimwo ukubagurisha mu rudandazwa rwa kiremwa muntu, kubakubagura, kubakoresha ubuzi buruhishije ku nguvu, kubicisha inzara, kubashira mu munyororo mu buryo butemewe n'amategeko hamwe no kubasubiza iyo bavuye.
Oriana itangishaka urakoze duce tuja muri Uganda umunyagihugu w'ico gihugu akekwa ko ivyaha bifitanye isano n'iterabwoba no musi yagirijwe gushigikira abarwanyi bitirira idini rya Kiislama no gukoka abarwanyi muri uwo murwi Geoffrey Mutagoma
Swaleh Abubakar ufite imyaka 31 yavanywe mu gihugu cya Zambia mu kwezi gushize ariko ibyaha byo gutanga amafaranga mu mutwe w'iterabwoba no gushyigikira iterabwoba ubwo yagaragaraga mu rukiko rw'ibanze rwa Kampala mu rwa mukuru wa Uganda niyemerewe kuvuga niba yemera icyaha cyangwa gihakana kubera ko urubanza rwe ruzaburanishwa n'urukiko rwisumbuye aho none hazemerwa kugira icyo avuga ku byaregwa abashinjacyaha bararega Abubakar gutanga ubufasha bufatika no gushakisha abinjira mu mutwe w'abarwanyi b'umutwe wa Allied Democratic Forces ADF uyu mutwe wigometse ku butegetsi buriho muri Uganda ari gukorera muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu mwaka wa 2019 uyu mutwe watangaje ko uyeguriye leta ya Kiislamu Muri imyaka ishize abarwanyi b'uyu mutwe bashinjwa kwica abaturage abarirwa mu magana mu bitero bya hato na hato bagaba mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo.
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu makuru yose muheje kumva n'ayandi mushaka kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com adresse ya YouTube yacu Instagram Facebook na X ni VOA radio yacu mukanya tuja muri Congo no mu Rwanda Intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru w'ishamwe mpuzamakungu ONU yaburiye ko intambara z'abagwanyi ba M23 zibandanya kwiyongera cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo zishobora kuvyara amatati mu karere kose mu gihe hatacokorwa kandi vuba bwango kugira ngo zihere ni mu gihe abahagarariye ibihugu by'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Congo muri ONU bongeye kwitana ba mwana bagirizanije uruhara muri izo ntambara ibindi kuri no nkuru n'umenyesha makuru wacu Temistocle Mutijima
Hari mu biganiro by'akanama karoni gashinzwe amahoro n'umutekano byibandaga ku ntambara zibera mu burasirazuba bwa Congo ingaruka zirimo kugira ku baturage b'abasivili kimwe n'inzira zafatwa mu kugarura ituze mu karere muri raporo yagejeje kuri ako kanama Madamu Bintu Keita intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru wa Roni akaba n'umuyobozi w'ubutumwa bwa Roni muri Congo MONUSCO yagaragaje impungenge ko ibintu bikomeje kurushaho kuzamba mu burasirazuba bwa Congo Uyu mutegetsi yavuze ko intambara za mama 23 zirimo kongera umubare w'abavanwa mu byabo ibyo nabyo bikongera umugogoro wa rusanzwe utoroshye ku bikorwa by'ubutabazi Madamu Bintu Keita yagize ati
During their latest military offensive
mu bitero biheruka mama 23 n'abayifasha batwitse ibirindiro byinshi bya FRDC ndetse bakura abandi bantu benshi mu byabo ibyarushijeho kuzambya ikibazo cy'ubutabazi n'icy'uburenganzira bwa muntu byari bisanzwe harindimuka nk'uko byagaragajwe n'itsinda ry'inzobere ziha raporo komite ishinzwe ibihano yashyizweho n'aka kanama leta y'u Rwanda yongereye ubufashi ha mama 23 ibyatumye uyu mutwe ko wigarurira ibice byinshi mu burasirazuba bwa Congo intambara ya mama 23 ikomeza kwiyongera ku muvudu kuri hejuru iteje akaga gakomeye cyane kuko yatandukira karere kose gusa madamu Keita yahamagariye impande zose zirebwa n'iki kibazo gukoresha gahenge k'ibikorwa by'ubutabazi katangiye mu cyumweru gishize nk'amahirwe yo kongera ingufu nshya muri gahunda zo kugarura amahoro zatangijwe ku rwego rw'akarere Ku ruhande rwe ambasaderi Zeno mu Congo wa Congo yashinje u Rwanda kuvogera ubusugire bwa Congo ruyigabaho ibitero ari nako ruhonyora amategeko mpuzamahanga yashinje kandi aka kanama karoni gashinzwe amahoro n'umutekano kurebera ntacyo gakora kuri ibyo
Mon gouvernement a même demandé par sa
Gouvernement yange yageze hisaba binyuze mu ibaruwa yo kwitariki ya 8 y'ukwezi kwa gatanu 2024 yandikiye akanama gashinzwe umutekano ko gutumiza inama rusange kuri icyo kibazo bagategeye ku Rwanda kuvana ingabo zarwo ku butaka bwa Congo ntacyo rugombereye gusaba hamwe no guhagarika ubufasha bwose ruha M23 bitaba ibyo rugashyirwaho ibihano nubwo hakomezaga kwibutswa ngo busabe aka kanama kakomeje kwinumira kuva mu ntangiriro kugeza mu mpera z'uko kwezi ku mpamvu nge nabo turi kumwe aha tutahura uko guceceka kongereye u Rwanda n'igikoresho cyarwo M23 umurava mu gukomeza ibikorwa byarwo byo guteza akaduruvayo muri Congo no mu karere k'ibiyaga bigari
Ambasaderi mu Congo yasabiye u Rwanda guhanwa kubwo kuvogera ubusugire bw'ikindi gihugu muri ibyo bihano akavuga ko hazamo ibyafatirwa abategetsi ku giti cyabo ndetse n'ibihano rusange ku gihugu birimo no kubuzwa kugura intwaro Ni mu gihe ambasaderi Ernest Rwamucyo uhagarariye Rwanda muri Loni yavuze ko impamvu z'intambara zo mu burasirazuba bwa Congo zishinze imizi mu mateka y'icyo gihugu no kunanirwa inshingano ku inzego zacyo. Uhagarariye Rwanda muri Loni yashinje leta ya Congo gutoteza abaturage b'icyo gihugu bo mu bwoko bw'abatutsi no gukorana n'umutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi buriho mu Rwanda.
Birazwi neza ko FARDC ikorana na FDLR ndetse igihe gufasha yaba ubw'amikoro ubwa gisirikare n'ubundi. FDLR ibangamiye u Rwanda n'akarere kose k'ibiyaga bigari kubera ubushobozi bwayo bwo kwangiza bwiyongereye biturutse ku nkunga yahawe n'abategetsi bakuru ba Congo bahora banigamba kuzahirika ubutegetsi mu Rwanda. FDLR kandi ni intambamyi ikomeye ku mutekano w'akarere kubera ingengabitekerezo yayo ya jenoside, kanseri imaze no gushinga imizi mu baturage ba Congo. Nibyo birimo gutera iyicwa rigendereye ubwoko n'imvugo zibiba urwango byibasira abatutsi b'abanyekongo.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahamagariye ibihugu by'u Rwanda na Congo kujya mu biganiro bigamije gushakira umuti iki kibazo cy'amakimbirane n'intambara. Ambasaderi Stephanie Sullivan yijeje ko igihugu cye cyiteguye gufasha muri ibyo biganiro.
Twongeye gushimangira ubusabe bwacu ku Rwanda na Congo baganira binyuze mu nzira ya Rwanda kugira ngo bashake uburyo buboneye kandi bwumvikanyweho bwo guhosha amakimbirane. Amerika yiteguye gufasha mu muhate waganisha ku mwanzuro wo kurangiza amakimbirane. Uwo mwanzuro ni ingenzi cyane ku mutekano w'abatuye mu burasirazuba bwa Congo.
Kugeza ubu inzira z'amahoro za Rwanda na Nairobi zari zatangijwe mu myaka ibiri ishize nk'uburyo bwo kurangiza intambara zo mu burasirazuba bwa Congo n'amakimbirane hagati y'icyo gihugu n'u Rwanda biboneka ko nta gifatika zirageraho. Ibihugu by'u Rwanda na Congo bishinjanya kurenga ku byemeranyijweho mu biganiro no gushyira imbere intambara aho gukemura ibibazo mu nzira z'ibiganiro bya politiki. Loni itangaza ko intambara zishyamiranyije umutwe wa M23 n'igisirikare cya leta ya Congo zimaze kuvana mu byaha barenga miliyoni ebyiri n'igice mu gihe cy'imyaka ibiri zimaze zubuye.
Temistokle Mutijima urakoze ucukorerwa mu ngata na Eric Bagirubusa atubwira iby'ikiganiro President w'u Rwanda Paul Kagame amaze gukorana n'abakoresha imbuga ngurukana bumenyi byakivugiwemo Eric.
Ni ikiganiro Perezida Kagame yagiriye ku murindi w'intwari mu murenge wa Kaniga mu karere ka Gicumbi mu cyahoze ari prefegitura ya Byumba ni mu majyaruguru y'u Rwanda. Aha ni naho hari ibirindiro bikuru by'abari abarwanyi b'inkotanyi mu rugamba Perezida Paul Kagame yarayoboye kuva mu 1990 kugera mu 1994. Ni ikiganiro cyatambukaga ku mbuga nkoranyambaga zirimo imiyoboro ya YouTube itandukanye. Perezida Kagame yagarutse ku mateka yo kubohora u Rwanda avuga ko bitari byoroshye. Yakomoje ku buryo yamenye amakuru y'ihanurwa ry'indege yari itwaye Perezida Juvenal Habyarimana nabo bari kumwe. Avuga ko yari amaze iminsi mike abana n'imfura ye Ivan Cyomoro.
Igihe Habyarimana yahanurwaga mu ndege, umuhungu wanjye yari hano turi kumwe. Twamenye ayo makuru igihe twarimo tureba umupira w'amaguru. Harya ni hehe? Ni muri imwe muri izi nzu. Habaga irushanwa ry'igikombe ku mugabane wa Afurika. Noneho hari umuntu wanzaniye ubutumwa ko indege ya Habyarimana yahanutse, kandi ko hari akavuye i Kigali n'ibindi. Murabyumva, yari hano ndi kumwe nawe atari nk'umusirikare, atari nk'undi wese, ahubwo nk'umuntu wo mu muryango.
Just as a part of the family.
Perezida Kagame yongeye kugaruka ku ngingo yo kuba amahanga munenga ku kutorohera abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe. Aha Perezida Kagame avuga ko batangira kwitwaza ko mu Rwanda nta bwisanzure, nta demokarasi, ruhonyora uburenganzira bwa muntu n'ibindi. Perezida Kagame yongeye kugira icyo avuga ku bitangazamakuru byiganje ku mugabane w'Uburayi byibumbiye mu ishyirahamwe rizwi nka Forbidden Stories. Murankete bivuga ko byakoze ku Rwanda mu mushinga byise Rwanda Classified biheruka gutunga agatoki ubutegetsi Kagame abereye ku isonga ko bihohotera abatavuga rumwe nabwo ohereye ku bari imbere mu gihugu kurenga n'imbibe zacyo. Muri iki kiganiro kandi Perezida Kagame avuga ko bamwe mu banyamakuru bashyigikiye abagize uruhare muri jenoside na n'ubu bagikataje. Akavuga ko abo batabura no guha agaciro abantu batagakwiye. Ageze kuri Madamu Victoire Ingabire Umuhoza, umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bwe icyarimwe n'umuyobozi w'ishyaka Darufa Umurinzi ritaremerwa n'amategeko, Perezida Kagame yamuvuzeho muri aya magambo.
People like the Ingabire is like the, you know, somebody Ingabire, this is more woman of a genocide, you know.
abantu nka Ingabire ni nka Ingabire muramuzi kariya kagore gakomoka ku mujenosideri ariko bo bashaka ku isi yose yemera ko ari akantu gakomeye katavuga rumwe n'ubutegetsi mukuri bifuza ko ariko kaba perezida w'u Rwanda kandi nako kakabyemerwa kaba kari buri hantu gatanga amasomo ariko ibisi ibintu by'u Rwanda nta munyarwanda wakwemera ibyo ariko abo hanze bari abanyamakuru bishyize hamwe harya bitwa gute inkuru zibujijwe aha birabujijwe kugira icyo uvuga kuri Ingabire
Mu kiganiro Ijwi rya Amerika yagiranye n'umunyapolitiki Ingabire Victoire Umuhoza yagize icyo asubiza ku magambo umukuru w'igihugu yamuvuzeho
yatangaje nyine kumva umukuru w'igihugu akoresha amagambo ariko nje mu burere nahawe n'ukubaha umuntu uwo ari we wese bikaba akarusha ari umuntu mukuru Perezida Paul Kagame arandika mu myaka ndetse n'umukuru w'igihugu ntabwo rero nasubizanya nawe nkoresha imvugo nk'izo yavuze ariko navuga mu minsi yashize ari mu kwiyamamaza yabwira urubyiruko ati mujye mureba abantu bababwire bitari byo mubare mu basomo mubwire ko atari bo mana nuko kubwira yuko umuntu ari akagore gato cyangwa nta muntu wiremye ngo yihe uburebure cyangwa ubugufi cyangwa ubunini indi yacira uko iri kandi ishimwe imana uko yandika
kuko badashobora gutegeka u Rwanda kubera inkomoko ye nk'uko perezida w'u Rwanda yabivuze Ingabire yadusubije muri aya magambo
kugira ngo hano perezida wa Repubulika ibagiye itegeko nshinga rivuga ingingo ya 27 mu itegeko nshinga oya ni ya 29 icyaha ni gatozi ntabwo rero ntaryozwa ibyaha by'ababyeyi banje usibye ko namwibutsa ko nta muntu n'umwe bashobora kuvuga uzwi n'abaturage b'ubutaro bya Butamwa aho mama yakoraga ngo bavuge bati uyu muntu yicwe mu bitaro bya Butamwa kandi yishwe na Dusabe Therese ibyo barabizi ko ari propaganda politiki icya kabiri kuba yavuze ngo ntabwo nshobora kuba umukuru w'igihugu aha naho yibaje ingingo ya 27 y'itegeko nshinga kuko ivuga ko abo banyarwanda bose bafite uburenganzira bwo kugira uruhare mu buyobozi bw'igihugu kandi bafite uburenganzira bungana
bagira ubusa bw'ijwi ry'Amerika i Kigali
Turaguma ku makuru avugwa mu Rwanda ku munsi wa Mungu w'inondwi abanyarwanda bari mu gihugu no mu mahanga bazokwinjira mu matora ya president n'abadepute Amerika ifise ibiro 17 vyitora imyiteguro y'amatora kuba bahanze none igeze hehe mugenzi wacu Tim Harris Shimwe akakabazo yakabajije Arthur Asimwe icegera cha ambassador w'u Rwanda hano i Washington DC
imyiteguro ngaha irimo kugenda neza kwamaze gushira no kwakira ibyangombwa byose bikenewe kugira ngo tugire amatora meza y'abadiaspora bo muri Amerika. Aho mugira ngaha twamaze kubona icyo nakwita amasite y'amatora hafi 17 mu gihugu cyose cya Amerika. Abanyarwanda bazatorera ibikoresho by'ibanze bikenewe mu matora bimaze kugera ngaha. Abanyarwanda benshi baba muri Amerika bamaze kwiyandikisha bari kuri lisiti y'itora. Kugeza amagingo yanga rero navuga yuko imyiteguro yagaze neza nta kibazo na kimwe.
Amerika ni igihugu kinini gituwe ndetse mu bagituye harimo nyine n'abanyarwanda bashobora kuba batuye mu zindi leta waramaze kuvuga ko mufite amasite 17 naho umubare w'abatora bo bangana gute?
Komisiyo y'amatora igihugu cyacu yatangaje ko hafi cyangwa 70 na isaga by'abanyarwanda batuye mahanga bazatora. Iyo tukoze rero igipimo dusanga tuzaba dufite hafi abanyarwanda basaga 180 bitewe muri Amerika bazatora.
Mu Rwanda kugeza ubu umubare w'abaturage bazatora harimo n'abazaba batoye bwa mbere kubera ko aribwo bacyuzuza imyaka ibahesha ubwo burenganzira bose bagera kuri 9 million. Hano muri Amerika hari umubare w'abazaba batoye bwa mbere mufite ku buryo nabo bazahabwa amahirwe yo gutora?
Cyane rwose hari urubyiruko rujya gutora bwa mbere rwishimye ubona ko rwose bifite umurava wo gutora. Hari benshi bamaze biyandikishije bafashwe n'ababyeyi babo nabo tugenda dufasha umunsi ku munsi kugira ngo bagire ayo mahirwe yo gutora ubwa mbere. Iyo ubibonye rwose hirya no hino mu ma states atandukanye ubona ko hari inyota y'abanyarwanda bakiri batoya urubyiruko rujya gutora ubwa mbere bashaka kugira ngo nabo bajye muri aya mateka y'u Rwanda bihitiramo abayobozi babo.
Utangira wambwiye ko hari ibiro 17 muri Amerika hose abatuye ahantu bategeranye n'ibiro bazatora gute?
Iyo urebye usanga muri ibyo biro 17 bigize biro y'amatora aho abantu bazatorera twabihisemo dukoresheje impamvu ebyiri. Iya mbere ni ukureba ahantu hegereye abantu benshi, bivuze yuko ni ugushaka ahantu hakorohera Abanyarwanda kuhagera. Urabona iki gihugu kigizwe n'amaleta cyangwa states hafi 50 na kugira ngo rero tugire polling station muri iyo state, buri state yose byatugora ntabwo byashoboka. Hari hamwe uzasanga ko site twayishyize muri state, iyo state igiye gufasha hafi nka states nk'eshatu cyangwa enye ziyegereye, ariko hari n'ahandi nyine twashingiye ku za states zimwe ubona ko barimo Abanyarwanda benshi. Urabizi nka states za Arizona zirimo Abanyarwanda benshi za Maine, ugasanga ngo twashyize site imwe kugira ngo isavinge abantu bari aho ngaho.
Hari uburyo bwo gutorera kuri interineti bushoboka?
Oya, ubu ngubu ntabwo komisiyo y'igihugu y'amatora yabiteganije, ariko hari benshi babibajije gutora kuri interineti cyangwa gukoresha icyo bita za mailing. Ndibaza yuko rwose matora ataha ibintu komisiyo y'igihugu y'amatora izabyegahe ariko yabishyira muri gahunda zabo.
Mu matora abera mu bihugu bitandukanye biramenyerewe ko hagaragara abantu bazwi nk'indorerezi. Aba ni abantu baba baje kurebera uko amatora agenda. Abanyarwanda bazatorera hano muri Amerika bazareberwa nande?
Indorerezi ntabwo zihejwe, indorerezi hari process zicamo. Komisiyo y'igihugu y'amatora niyo itanga uburenganzira bwo kuba indorerezi. Hari process nyagatangiye kera kurandika ugasaba ubwo uburenganzira, hanyuma komisiyo y'igihugu y'amatora ikabuguha icyo gihe ufite rwose. Amarembo yose abafunguye kugira ngo ugere muri izi site z'itora.
Atanda gushimiye. Hari ikibazo ntakubajije wumva washaka kuvugaho kugira ngo bitange umucyo ku buryo buhagije kugira ngo abantu basobanukirwe neza uko amatora ari gutegurwa hano muri Amerika?
Icyo nasaba nkoresheje urubuga rwanyu, nkoresheje radio, ni uko nshishikariza Abanyarwanda bose batuye muri Amerika kuzitabira aya matora ari benshi. Twahawe amahirwe, duhabwa ibikoresho byose bituma aya matora tuyitabira.
Arthur Asimwe, umuyobozi wungirije muri ambasade y'u Rwanda hano muri Amerika, ndagushimiye cyane kuba waboneye umwanya Ijwi rya Amerika.
Ndabashimiye cyane, namwe murakoze.
Ubushikiranganji bujejwe impunzi mu Rwanda bwemeza ko mu ikambi ya Mahama bamwe mu bavyeyi bo mu ikambi batuma abana muri iyo kambi batuma abana babo bari munsi y'imyaka 16 gukora ibikorwa biremereye. Abana baserukira ubwo bushikiranganji Mahama bamenye bagera ku 32,000. Ibindi kuri ino nkuru na Thierry Ndayishimiye i Kigali mu Rwanda.
Muri iyo kambi ya Mahama ibyiciro byose by'amashuri birahari, uhereye ku mashuri y'imicuko, ayabanza n'ayisumbuye, aho buri mwana afise amahirwe yo kuja mu ishuri akiga. Naho biruko ubushikiranganji bujejwe impunzi Minema muri iyo kambi butangaza ko hari abana benshi bata amashuri bakaja gukora ubuzi buruhisha batarakwiza imyaka y'ubukure. Vuga neza Andre aserukira Minema mu ikambi ya Mahama.
Ni gato ya tumara amezi abiri tutarabona abana bagaruye kure ngo bagiye gushaka akazi bataye ishuri. Bana n'ababyeyi ndagira ngo mudufashe turwanye ibyo bintu, abana bagume mu ishuri bige barangize bajye bajya gushaka imirimo bakwije imyaka y'ubukure.
Vuga neza Andre aserukira ubwo bushikiranganji bujeje wo kwitaho impunzi mu ikambi ya Mahama, yibutsa kandi ababyeyi ku mwana ategerezwa kwitabwaho kugeza kuze, haba ku bari mu buhungiro no mu buzima busanzwe. No ku ruhande rw'abaserukira abana ngaho mu ikambi ya Mahama bemeza ko hari abana benshi bakoresha ibikorwa bitandukanye birimo kuja guca ingero hanze y'ikambi, kuja kwikorera gaze n'ibindi, ababyeyi babo babanje kubakura mu mashure. Basaba ababyeyi bafise abana ngaho mu ikambi kwikubita gashi bakarera neza abana babo kuko aribo kazoza kejo, bityo bahabwa uburenganzira bwabo.
Ugasanga abana nibo bariko barakora imirimo ivunanye mu masoko, abandi bakaja kwikorera gaze.
Ikindi bavuga nuko hari ababyeyi bataratahura neza ko umwana afise ubumuga nawe afise uburenganzira bwo kuja mu ishure, ugasanga bagumizwa muhira canke bakanabanyegeza, bagasaba ko nabo bohabwa amahirwe yo kwiga. Ariko kandi abo baserukira abandi bana bagenzi babo banavuga ko hakiri ingorane zo kubura ibikoresho bimwe na bimwe by'ishure, ibituma kwiga kuri abo bigorana.
nubwo tuvuga ibi byose haracyari imbogamizi.
Ijwi rya Amerika ryabajije umwe mu babyeyi bafise abana bagera kuri batandatu ngaho mu ikambi ya Mahama igitera ababyeyi gukura abana mu ishuri canke bakajanwa gukoresha ibikorwa biruhisha. Uku niko yatwishuye.
Na ufise uhingo soro mu gitoke canke ibishimbo ufise udandaza ngoronke amafaranga yo kugaburira urugo ubwo wumvise bintu bitatu bubogamiye cyane. Abana b'imisore hano n'inkumi bari mu cyiciro cya gatatu ugasanga abo bana nta mafaranga babahaye rasiyo naho twari dukenya bofuma baduha ayangana mu bwana bo bakaronka.
Ikambi ya Mahama kugeza ubu ibamwe impunzi zavuye mu bihugu bitandukanye birimo Burundi, Congo, Afghanistan, Yemen, Sudan, Eritrea na Ethiopia. Ikaba ifise abana bari munsi y'imyaka 16 kumanuka habarenga 32,000. Ibitigiri twahawe n'ubushikiranganje bwita impunzi mu Rwanda. Ubwo bushikiranganje kandi buvuga ko bugaya cyane ababyeyi baja mu ngeso mbi canke mu njyane zo mu miryango ntibite abana babo ngaho mu ikambi, bigatuma abana baja mu mirire mibi kandi batari babuze ubushobozi bwo kubagaburira no kubitwararika. Busaba ko abana bo kwitabwaho cyane bityo abana bakure bafise ubuzima bwiza kandi bafise n'ubumenyi bakura mu ishure bivuye mu ruhara rw'ababyeyi. Cherive ndayishimiye, Ijwi rya Amerika mu ikambi ya Mahama mu karere ka Kirehe mu burasirazuba bw'u Rwanda.
Cherive ndayishimiye, urakoze. Aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kanya kari imbere haraza gutangura inama y'iminsi itatu y'abakuru b'ibihugu vya OTAN, ishamwe ryo gutabarana mu vya gisirikare. Abategetsi bitabiriye iyo nama bahangayishijwe no kuraba nimba koko Joe Biden perezida w'iki gihugu agifise inguvu zo kuyobora isi. Thomas Kamirindi, inama iraza gutangura sangapi?
Biden arafungura inama ku mugaragaro mu masaha 11 ya hano i Washington DC, no kuvuga mu masaha 5 y'ijoro mu Burundi no mu Rwanda. Mu ijambo rye, nk'uko bamwe mu bakozi ba Presidence ya Republika Maison Blanche babibwiye itangazamakuru, araza kwibanda ku byo guverinoma ye yakoze kuva ageze ku butegetsi mu 2021 kugira ngo OTAN irangajwe imbere na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yiyongeremo ingufu, ikomeze yunge ubumwe, ikomeze yaguke kandi yuzuze inshingano zayo zo kurengerana mu bayo. Nyamara rero Biden w'imyaka 81 y'amavuko yugarijwe n'igitutu cy'abantu bagenda biyongera mu ishyaka rye ry'abademokrat n'abaterankunga baryo, bamusaba kwivana mu irushanwa ry'amatora y'umukuru w'igihugu. Bahera ku kiganiro mpaka cya mbere yagiranye na kandida w'umurepublikani Donald Trump kuri televiziyo CNN ku itariki ya 27 y'ukwezi gushize. Bavuga ko Biden yerekanye ko afite intege nke, yibagirwa ibyo arimo avuga ndetse agasa n'utazi aho ari. Babona rero ko adashobora gutsinda Trump w'imyaka 78 y'amavuko. Uyu Trump avuga ko aramutse yongeye gutorwa, Leta Zunze Ubumwe za Amerika itarengera umunyamuryango wa OTAN waramuka atewe niba atajya ageza ku ntego y'umusanzu wo gutabarana ugomba kungana na 20% by'umusaruro mbumbe wa buri gihugu. Abagize OTAN ntibatekanye rero kubera ibibazo bya politiki n'amagara bya Biden n'amatwara ya Trump. Abasesenguzi ariko babona ko abayobozi b'ibihugu bya OTAN bitondera kubyerekana ku mugaragaro. Muri aba basesenguzi harimo Profeseri Richard Stoll, mwarimu w'ibya politiki n'umutekano mpuzamahanga muri kaminuza y'ubushakashatsi yigenga yitwa Rice University iri mu mujyi wa Houston muri Leta ya Texas mu majyepfo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Profesor Stoll yavuganye n'Ijwi rya Amerika kuri Skype.
I think there is a concern in NATO.
Ndatekereza ko hari impungenge muri OTAN. Abayobozi b'ibihugu bya OTAN bashobora kuba badakunda Joe Biden, ariko dusubije amaso inyuma ku gihe cy'ubutegetsi bwa Trump, yavuze ibintu byinshi bitajya umujyi umwe na OTAN. Ndatekereza rero ko kandi ntashidikanya ko ibihugu byinshi bya OTAN byahitamo Biden. Ariko nanone atari ukubera ko bimukunda, ahubwo kubera ibyo Trump yavuze n'ibyo ashobora kuzakorera OTAN. Gusa ntibashaka kubyasasa ku karubanda kuko byagaragara nk'aho ari ukwivanga mu matora ya Amerika kandi badakwiye kubikora.
OTAN
yujuje imyaka 75 ivutse, yashinzwe n'ibihugu 12 mu 1949 mu mujyi wa Washington, umurwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yagiye ikura, ubu rero igizwe n'ibihugu 32. Muri byo 30 nibyo ku mugabane w'Uburayi, ibindi 2 nibyo ku mugabane wa Amerika ya ruguru, ari byo Canada na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibihugu 2 bya nyuma biherutse kwinjiramo ni Finlande mu mwaka ushize na Suède muri uyu mwaka. Byari bisanzwe bifite politiki yo kutagiraho bibogamira, byayihinduye Uburusiya bumaze gutera Ukraine mu kwezi kwa 2022, nabyo bihana imbibi n'Uburusiya.
Urakoze Thomas Kamirindi.